Yo, yɛma mo nyinaa kwa baabi ɛba Cove TV Ghana and the Sika Ghana. Abrɛ biara yɛba bɛsom wɔ kwan soronko so. Yɛsi bɔ mmɔden subscribe to your channels no anaasɛ yɛ YouTube channels no na abrɛ biara no yɛmmerɛ video na hwɛ na hunu deɛ ɛkɔ so wɔ ɔman Ghana mu. Yɛme no mmienu yɛ mmɔden bɔ yɛ adwenkyerɛ ɛna ɛbɛtumi ama ɔman Ghana afa ne ntoma pa nso afira. Nti mesrɛ wo sɛ bɔ mmɔden bɛka yɛ ho. Send the admin ever WhatsApp line go screen so no never can your WhatsApp group no ho na nyina ya nto ato adwene kanfu ano ebe bo amaga na so aye kra be hwe ba bi enam ye ko eye atonsu bukru ya begu eye road markings no e wa se ye go asphalt ndada enti no ma ba ye road markings no so so ba wo hwe a eso asan ye fim biem because of infutru na omode fa so e free eye lake road no so no ha e free main road no so aye de call lake no aha sa kwa na amugusu omoye no munyenwe no em kaas ne befa ho no na mu de sem foto na ba ye eya markings so he road markings na aye fi pa omoye enche so asa aye fi bi ana ahwe so aye kwa ye mpra so ntim foto ne sa tata tanten chen na aye basa ntim na wose mpeni fo sa ba mu bi no msa ba ne foforo because marking na na pepa no e so so aye fi pa think say wose mpeni fo hwe na se be pra kwa ne so anomoye se anso timam fo na wose mo so to mo fo na obi a timi pra na nimu anka no so be bua pa but whatever ways na e be fa ma na bo bia no e jiname no o mie no ya dwen tre so ti na me ka se so wo adwen tre first send e WhatsApp line no ana se comment e wo e video na se e wo YouTube channel no share video na foforo so nye bi nhwe se bi abrebre nya e betimi atena ti e ba be so mo kwa so ronko so e da mo nyina ma se yakopon enka mo
Yeah.